Merci kwa namwe twitavye uno munsi turaza kuvuga benshi imbere hariho bamwe muri mwe twa twamaze kuvugana rapport avec Pamoja Festival abo twarondeye turegerana turavugana hariho abaturondeye merci pour ça kugira ngo dushobore kuganira kuri Pamoja Festival kuri wabibonye kuri social media canke wabyumvise aha no hariye turaza kuza turi présenter hamwe namwe mwebwe uza kubaza ikibazo byo byiza uvuze izina na media ukorera kugira ngo nyene byorohe ya giriye ko ncama ijambo big kuko Pamoja Festival ni festival izohuza abaririmbyi batandukanye ibihugu bitatu nko mu gizimi simisoma Burundi Uganda na Kenya ahanini ndaza guha ijambo big aze kudusigurira kuduhanya umuco bisigure mu majambo jewe ntushobora nk'um artist
murakoze Pamoja ku ba journalist basanzwe baradukurikirana kenshi ndabitse hafi mwese kubera internet ubu byinshi ntibiyoberana cyane icyumviro nyamukuru cyari cy'abartiste cyo kujya hamwe kuko nibaza yuko ingufu za mbere dufise zikwiye iyo turi hamwe umwe wese akora igikorwa kiwe wenyine biguma ari bito hanyuma nibaza ko byari byatanguriwe n'igikorwa mwagiye murabona kuri internet buke buke citwa kuri beat ego hanyuma navuga nti Pamoja nyene urabyumva nyene ko ari gushira hamwe ibyo byose abo ba artiste bose bamukuze rero navuga nti igikorwa umutima nyamukuru wa Pamoja ni kujya hamwe batumva igiswahili Pamoja bisigura hamwe hamwe twese hamwe ego tujyane n'icyaba artiste warubajije mu Burundi hari abartiste benshi naho ari festival iduhurusha ko gushyiramo abartiste benshi ntiduhurusha gushyiramo abartiste bose ntabyo twashobora nibyo dusanga habata amakuru bya bindi kwagira ubutaha ataririmbye atashikiriwe kubera umwanya mugabo hariho benshi batarimo kuri iyo list mugabo turi kumwe dukorana mugabo uwo munsi batazoririmba mugabo nibisigura ko tutari kumwe turi kumwe badufasha mu bundi buryo hama rero n'abandi bartiste bari basanzwe bafise ibindi bikogwa bajya baremeye kuzojamo donc ari nk'umwe yari afise concert muri aba bakuze nibaza yuko naho batavuze amazina benshi baba barindiriye kubona yari afise concert zibiri hamwe n'undi umwe nawe nyine afise ikindi gikorwa yari yahamagawemo abandi nabo turi kumwe ntibazoririmba gusa mugabo barashaka kuzaho babona hajya turakora na mu nzego yego nje kandi ngo ari uko la première fois bari DJ bari ku bomb gospel bazo bari kwanza yuko na différence si gay hari yuko turi kuri scène parce que la musique ari langage universel yu mu DJ avugije ndavugiriza big ari kuri stage en même temps sinda hava ngo kwera masezera na hagi kandi ensemble yo festival wa big ko mwashika ko c'est pour la première fois on voit la musique live chance avec DJing donc nous moyen de niveau il y a les performances qu'on est pour ça tout hari donc ce sera cette journée quelque chose de nouveau qu'on est pour
ça ma édition ariho ikintu ariho ibikogwa kavuga ati ni première édition deuxième édition troisième édition du Rwanda nashaka no kuga no kukamara narasomye article là c'est la première édition Donc twebwe nta oui c'est la première édition mugabo twifuza kandi ko cyo kwama kibandanye muri gutegura iki iyi festival habasaba uburyo bwinshi bizo murabizi nta muntu arinda kwisigura mu buryo ndiko mvuga amafaranga siko mvuga uburyo bw'ingufu zo kwirukanga abafaranga kwera ibintu byose bisaba amafaranga twifuza neza yuko n'ikindi gihe kwa Moja Festival yuba
artiste wo muri Afurika wo mu gihugu umuziki wabo uteye imbere vuba vuba paraporo y'iwacu iyo turiko turayaga umuziki kenshi ntidukunda guhuza ururimi kuko bo baramaze imyaka agera nka cumi umuntu amutelefonye amubwira igikorwa ijambo rikukirira n'amafaranga azomuha rero hari abartiste tutashoboye kuronka c'est vrai ko basanzwe bafise ibindi bikorwa yari gushobora kuza gukorana natwe kuba umutima we n'ibiki bwabaro n'abandi baja barinjiye nyene donc usanga agahembo exige ari kanini mugabo urumva natwebwe pamoja niyo twakura hatsigirizwa dushobora guhamagara umuntu tukamuhemba ku mvuzi rero novuga ni hari abartiste bamwe tutashoboye kuronka kubera icyo n'abandi tutashoboye kuronka kuko bafatiriwe
urugendo ni rw'amagoroshi hagati n'hagati ntihabura ibigorano ikintu twateguye ko ducumva mu mitima yacu hamwe n'abartiste ni ikintu twumva ko ari kinini kandi dushaka kukiba kinini ni kuri izo mpamvu twaciye twongereza ko iyindi ndwi ku buryo n'abari baduherekeje muri urugendo yaba partenaire yaba Coca-Cola isponsoriza uko kugira tukigire kinini nk'uko tubishaka niyo mpamvu itariki yahindutse nicyo gituma itariki kibaye le 24 twakosoye tukavuga ati uko turiko turabiga publicite ibe nininya byumvikane mu bantu babyumve ku buryo umuhuye n'umuntu avuga ati that's ko pamuji zoba itariki nini nicyo gituma twiyumviriye kongereza ko iyindi ndwi
numvumenga ikibazo bambajije kirimo ibibazo bibi cya mbere inyungu irimwo kuri twebwe kwifatanya n'abandi abari benshi hama ikindi wambajije icyo nubwira abantu kugira babibemo nabwiye ku nyungu twobonamo ni byiza kumenyana n'abandi bantu abandi baririmbyi nka jewe nivugiye personelma byombera byiza kumenyana n'abaririmbyi bo muri Kenya bo mu Uganda rero birenze by'uko twamenyekanisha ibikorwa byacu mu gihugu cacu ni byiza ko dukorana n'abandi kugira ngo batware ibikorwa byacu mu bihugu byabo nabonye urumva turabyungukamwo byinshi cyane
kuryoherwa kandi biri mu bintu nyamukuru bituma imitima isubira bitoto abaye akagaya ko gutwenga ko kuryoherwa ko gutamba ama nk'uko bivuze ko ari ya gospel bisigura good news bisigura inkuru nziza kandi nta kindi kintu gisubiza itoto mu mutima nk'inkuru nziza kandi natwebwe nuko nyine umuntu akoresheje ijambo muvuga butumwa umenga ngo bivuge umupastori mugabo twese turafise iyo responsabilite nk'abantu bize Yesu Kristo turafise iyo responsabilite yo gukwiragiza ubutumwa bwiza ahantu hose turi rero ni muri uwo mutima tuzaba tujemo umuziki umunezero utamba kuryoherwa biri mu muco yego
ngo ni intambamye mugabo kimwe kugira ngo tujye hamwe hariho ubutandukane bw'uburyo imiziki tuvuza dutandukanye n'uburyo tuvuza n'uburyo butandukanye cyane ubusanze zowe kuri podiyumu burya ukora ntidukora jyewe cyo kimwe kandi hariho abantu usanga bakunda zowe hariho n'abantu usanga bakunda amasezerano ngabo bantu bose dushobora kubeganiriza hamwe tugakora bifise iyindi mesaje bitanga hama kindi nacyo navuga simvuga ngo ndiko ndarega abapastori mugabo cyane ntusanga mu maeglise byoroshe ko ubu bumwe bushobora kuba bisa naho umuntu atera intambwe akishi turagahaguruka akagenda hama ndavuga tumaze kuja hamwe hari ibintu byinshi umuntu amenye mbere zoba arafise ukuntu akora mugabo kuba tutarakoranira hamwe hari umutima we ntazi mugabo tumaze kuja hamwe ibintu bikatumiye hamwe tukabishoborera hamwe hari ikindi kintu mbona muri zo hama ikindi nacyo ni uko mu muziki iyo umuntu ari urashobora kuba ukorera mu kibanza cy'iwawe nk'icyo kibanza cy'iwawe ukabona ku mwego wa mbere bwabusotse hanze ugasanga bwahundi ruwanyuma mu bandi kandi warutse ku rwanda mu kibanza cy'iwabo
iyo cyose urunze akajyo ko gucenda kuri play uraba basi ko handi agombe ntiyandike ko bigize uyagombe yandike ko yoyo yaje mpamfu cyangwa yandike ko byushaka fumuvuzi vya kera fumuvuza cancu nagomba kavuza umuntu ataki hari je naco bintwaye vuza ikintu co ngahi wacu umunsi muzobona ko watereye mu gihugu uzobibona kandi umuziki uri mu bintu bya mbere ushobora guterera muri patriotism tugukunda igihugu nibiki hanyuma meme n'amafaranga sinamumenye yige amuvuza uriye naze ko akorera ngira ngo
bugeko
ego donc nimba ndikira muri ivyo uzidufashe wandike ikintu kubijanye n'ingene umuziki ushobora kwinjiza amahera ni waburu bibazo zubimbanze
exclusive linka
station ahanini d'abord kwiteze ko iyi evenement igenda neza kandi abantu bose bagatahura umutima twari dufise gutegura ikintu ikindi kintu aje twiteze iyi evenement si juste organisation gusa iyi evenement ni aba diribye ushaka kunganira icyo ariko aravuga muri ibyo mu Burundi cyangwa umuntu wese mu Burundi ntazotera imbere kubera we wenyine ubwiwe n'abantu benshi bose amatalo ngaha mu Burundi n'abantu benshi eske gufotora ari umuntu abishoboye kurusha ubundi ari umuntu ashoboye gucapa kurusha ubundi ubwabo ntazokweterisha imbere ari we wenyine nicyo gituma natwe tuvuga ati muri organisation icyo twiteze ni kubwira wa muririmbyi wo mu Burundi ave aho yarari aduge hejuru gatonya
ndabizi ibyo bihora biba ugasanga ikintu bakigira publicity ikomeye cyane ubwo bushitse ugasanga nta kintu kimwe uri kurumva bigeze ku musenyi ndabizi gusona ku musenyi isanzwe igoye ego mugabo ningira ngo atuka hari abandi bava bavyemeza kukomenga ijambo ry'Imana rivuga ngo nta yemego yishinzwe n'abantu babira pano umuntu umwe reka jembo wa mbere ndayishingi ku ma evenement duhora dukora sinibaza ko ari umuntu umwe twagirize ko turatunegrije ico kintu nibaza yuko nkuko nabivuze yuko twatanguye na evenement twa kuri beat twazunguruka mu makartier tuvuga ubutumwa n'umuziki n'ibiki ndundi baradukurikiranye kuri evenement ngira nka zibiri antuka yuvuga ko kandi twakorana kuri terrain za football za basket ahantu hanini hanze plein air yovuga yuko tutigeze tunegrije ikintu cya sono rero novuga nti nubu no kuri iyo yindi tuko dukoresha ingufu nka zijya nyine twaradukoresha turabizi ku musenyi ntibyoroshye mbwa turamaze kuhakorera sijya mbere tuhakoreye rero tuko turabyitegurira ku buryo biba biri kuri iyo nivu ego
3000 na 3000 5000 bari hafi ya podium kugira ubone umusaho wa umufana umusaho umwe muri abo begere be hafi mvugane mu echange ama 3000 inyuma hama umwana 0 à 5 ans ni kwa gusa ibibanza biriko biragurishamo amatike hariho kuri Buja Cafe hariho SN salon yimishati Goshen CLM Church Biblos Galerie Alexander Cœur d'Afrique magasin numéro 6 na Escale du Bien Fido Dido Kinindo City Oil twagerageje kuraba ahashoboka kugira umuntu wese ashobore gushikaho agura amatike hama nibaza ko n'igiciro atari cyane ariho ariko bavuga ngo twize ubutumwa hose reka duteresha imbere n'abaririmbyi bacu
nshobora kurangiza nashaka kwajuta koko mukorera ibinyamakuru bitandukanye amaradiyo canke nashaka gusaba ko turiko turategura iki kintu nk'uko yavuze Marvin ifo ko dushiramo ingufu turashaka ko dushiramo ingufu kuko uko tuciwaza twebwe uko tushyumvira kandi uko tugishaka turagishaka ko ari ikintu kinini tubasabe kujya mumaze kubikorera n'abandi tumaze gukorana ufise ikiganiro utubwire ufise interview ya article canke interview kuri television indudi tv donc ahantu hose mudufashe muduhamagare madame hariya ya muze muri itabo ya ego mutubwire ubunyene duhejeje murashaka kutwegera mukatubwira ushaka umu artiste ushaka umu organisation bikuva ko bivana nuko ufise directive ya emission yawe tuzokwitaba hama tubasabe natwe mubandaye mutuvugira hagize igihinduka mudukurikire kuri Facebook Twitter na Instagram merci Kiriho merci Akeza merci Indundi ya nibo bari kuri internet ego merci kwa ramara tu partagije mubandanye information zose ni kuri Facebook ya Pamoja Festival, changa Instagram ya Pamoja Festival, changa Twitter ya Pamoja Festival.